losetulo sihlelo walibandla leqasha ke tisebenti tembuso simangamamba uthi ke emakhaya lamabili asemankayane bamfula abadzala nalelo ke labantu labakhubatekile ahimbisana ngco neliphupho lemakhosi elivele Eswatini le kucinisekisa ukuthi inhlala kahle yalo lonke eliswati ibangileyo lesetulo mamba bayakhuluma ke ngesikhathi liphini landuna nkulu umhlonishwa Themba Masuku kanye ke nelibandla leqasha tisebenti tembuso bavakashele ke likhaya lalabakhubatekile nalelo lebantu labadzala eMankayane
liphini landvuna nkulu Themba Masuku lisenza weni yaseMankayane lehlala bogogo nabomkhulu kutohlola indzawo lensha leyakhiwe liphiko lwa micro project letawuhlala bamfula bakhubatekile liphini landvuna nkulu lihamba nelibandla licasha ti 70 tembuso iCivil Service Commission leholwa ngusihlalo walo simangamamba kanye nemalunga eParliament etindlu dodimbili liphini landvuna nkulu lisachubeka nokubuka lomsebenti livetile kutsi inhloso lenkulu yalomsebenti kwelekelela imindeni maswati lokukhanzakala kuthi kude lotawunakekela lelo lunga lemindeni lelikhubatekile ikakhulukati bamfana labakhubatekile lesebalahliwe sihlalo welibandla leCivil Service Commission simangamamba uthi lomsebenti uhambisana ngcono liphupho lemakhosi elive lekucinisekisa kuthi bamfu labakhubatekile nabogogo nabomkhulu banakekelwa ngelizinga lelifanele
kuyasijabulisa ke kakhulu lokho siyikhomishini ukubona i-leadership noma ke kuholi belive kuhola ngale ndlela kusinika futhi i-clear leadership nathi within ama-departments kokuthi singasebenza kanjani
la ma-services lathingeka kule facility at all times they must meet the needs and expectations of the general public, in particular the recipients, the abantu abadlala. So we should have that in our minds. Ngoba ukuthi lama services lata utholakala la, they should meet the expectations. Lokho kutsini, there's a certain standard yala ma services kufanele zibe khona la. Uma ngabe le facility le inhle kangaka itawuthola abantu who are not ready to offer ama services ngezinga zesetulo so the facility that we use us kungakho ke kufuna siyocikelela yes kuthi sithola abantu who are fit
lomsebenzi ngekusho kuliphiko lwa micro projects ubide imali etigitsi letisithupha demalangeni 6 million umbiko lophelele ngalendzaba sanethulela wona ngetindzaba tensimbi yesikhombisa etindzabeni eswatini TV kubika samukelisiwe khoza eMankayane.